Sarah. My name's Priscilla Butler. I'm 12 years old. Got five siblings. I'm from Wairarapa. Go to Wellsford Primary School. My favourite hobbies are hunting, horse riding, eeling, netball, touch, tag, Northland tag. Tia o mai ta, te petu o te ata, ko pui te apa, pare aro i te pō. Ka tue o marama, hei a hana, tumai ra koe. Mai ra koe